Onyame ti asefo na de hie akonkono. Onyame ba wutie mi ena no pɛi. Ye da onyankopɔn ase. Empompon so a Israel nyankopɔn de yen adru. Onyame adom ntimi ne wumie no ye nwiesa. Na se onyame akraye ya odofo. Se de anopɛ bia me tumi nsa frɔ se be ka me ho. Na ye na onyame ase wa adɔye ne mɔbrɔhu na wɔne yen adi no. Oni odofo ye mo empire. Ye da wase. Adi bia shasie ye de wo shasie a ewie pɛye. Ye hwɛ de na wɔtwi wɔye amaye ya. Na ye hwɛ wo nsa wa pɛgya mu. Adoma wo di adom ye. Epunu awa bie bie. Ni enanka ensem fata ye kura wo di amaye ya. Onyame twɛ di ampɔ ye twɛ ye ni hwɛ saa ne ma wo nyina. Yasem nyina ne sɛ bɛgye wase da. Bɛgye wɔye yie. Bɛgye wo ntontom. Oma da wase papa pa wɔ nea wɔayɛ. Wadɔ ye nti ne wiase nwiesa. Ni akɔso nyinara sɛ honhom da so butu wiase yani a yasɛm nyina ne sɛ papa aseda nka wodi yɛda wase o wasɛm so a wodi kyekye yɛwerɛ na ɔde ka yɛ ho hyɛ ma yɛ ni da so nso yɛda wase anɔpɛyi nso awurade wayɛ krado na woma nso ayɛ krado abɛtena wo nase sɛ Jesus kasa na woma etie wo yɛn awurade Yesu Kristo di mu nti amen oni adɔfo ananu a etwɛ mu no Ya hwɛ wonyame asɛm hu ni sɛ wonyame apam a wɔne yɛn apam no ɛnɛma bebree ɛwɔ mu na sɛ yɛ ate nɛma ɛwɔ apam ne mu ase a ɔdɔfo yɛ de yɛ ho bɛtu ɛwrade so na nea ɛbɛsi bia yɛ bɛtena onyame na ase me nua dɔfo ɛdeɛ na aba ɛnti ama wada wɔchi ama wonyankopɔn ɛdeɛ na ase a ɛnti wo mpɛsɛ wo ne wonyame bɛnya hwɛ ayɛ bie wei ɛha ne amane ɛtu wa Nanka wani da so se erade ba bua na emwa ni mayenti. Ena watofuwa wada wechi ama erade ya na. Minia ubebi ya wefrifie. Nanka eye wajin se erade di wubani beba wampai badudu wa wubo. Ebe sinabo frani mayenti wabemu wubu. Ena wada wechi ama erade ya na. Awaria uko tine mu. Ukunu eja wawahumi tienti. Wose woni wanyame ni hwie bio enti onua wada wachi ama erade onua edie na asie yafunu paya wunya bie enti na wona masofo soa onua dofo woda wachi ama erade ana eha oni amane a ebu wukon na wunya somfo wo baabia na wani da so se erade baboa nanso moa amenti orofo wada wachi ama erade ene anopai onua dofo bi dwuma wo troye Na samu a waka ye nyina ene se. Oh, okra. E hauni arahua ashe woma. Wuhunu hai wo esumi yi echi. Wushe ajenkwa a ube nya hai. Neda enkwa a wade eche kwa. Mini adofo e hauni amanie yi. Se wushe mua wuhunu she. Arahua ashe wakrama. Esumu kabinti wuhunu wenim. Nenso enano peme kamfu erade di amau. Nama she wunkura ise watofo. Wanyami apamunu etimho. Etati biye Israel fuo komubi. Israel fuo ahumitienti wada wanechi ema erade. Se yeshe bibi free Exodus chapter 6 verse 9 ekronwa. Wase na mose kasa chre Israel fuo no. Nenso ahumitie Eni enkwa sum din dinu inti wentie Moses. Oro fo Israel fo how ni amania wo ko munti. Wonyame boshan sama wona Moses so ka kire wo mu se. Ewurade apam a woni agyanom pam ye. Ewo Exodus chapter 6 verse 2 to 4 no. Ewurade bosha woni Israel fo she ye se. Senia me ka masam kire Abraham. Na me de ma ne ba Isaac. Na me de ma Jacob se. Na sefo na mede asase bema wo no onyame ka kye Moses se ka kye Israelfo se mapam ebegina nanso ahometie nti Israelfo entie Moses saa na etie wo ye brei so odofo ahometie nti enko asom denden nti ohaw ni amane a wonam mu nti ye ka onyame asem kye wo wusu wuntimi entie wusu wuda wachi ema erade wusu wo mpese wo ni erade benya hwe aye bio nanso ena anope oni adofo se wani etitu aka wonsem na wunhunu ni awonya odofo bi dwom no wase na sem ne ne boshe entumi entwem odofo wo nyame asem ne ne boshe entumi ntwem de wo nyame ka ne wo Israel ho no ebebe mu enti de wo nyame aka ne wo ho no so odofo ebebe mu se edane sebo okra me pese me hye wo kran anopa yi se ahometia na emane mufa wo so ahometia ne fa Israel so nanso wo nyankopon nam na sem so esa ka che Moses bie wo se ko Moses kwa kache fero hini se, wama Israel fuonfri na sase sonko. Orofo ebrebi beba wanyamebe sumana sem ako, wahun hie hia foso. Wana wata wano pewe ni mguasye. Wana washa wana o anti ahumitie ntino. Wumpese unye radibe nyashe hino. Onyamebe shena sem ako wanchei. Nesu se wanyamia sembe kwa wanchei ya. Onyadofo jise unu wanyame enyayon kufa. Sa odoa wanyame dane dichile Israel no. Na ensem fata Israel. Nesu ne dofu Abraham unti. Wanyame apa munti. Se wanyame ntuna apa munti. Nenuma sembe mu. Onyadofo. Sana Kristo nso aba. Wasi wababe faya kwa asasi ya nufusuwa ni uo esine suo. Bia yanka ya hauni ya mani ya biyo. Nenso ahumiti enti yenti mifa jidiye enye asemano. Nenso anope mipese mishu ukraine se. Oni adofo wanyami asemi ya nukre. Asembia watu eni mu ya nukre. Enano pefa ahu tusu ni nyankwa. Enano pefa ahu tu wanyami asemso. Minu ya bate rade. Enfahu nini ya esie. Enfahu nini ya abba. Anope mishu ukraine se. Odofo bata erade. Odofo fahu chire erade asemna ibisiwi ye. Ene anope, niya abebia, Moses ikosua she Israel for in cry. Na onyame suma Moses eko ferente. Se ebrebe muna mini ushebiwa. Yebesha asema wanyanku pokache fero. Eni niya onyame ye fero nini fie. Se de onyame ye fero nini fie no. Saan onyame akse bose wobeye wana wosheye sunu wataye. Ya hun ye hiya fono onyame bejiye free wansem. Nen jisa wuni erade ewa yankofa. Just a woo batter no one pipe, but just a woman when it does so is see Christo so. Minya the four and nano pay. Me show won't cry, say, I'm mitianum and yan sign, what's it? Well, how ni abenedianum and yan sign? Said the one ya mean coon Israel, sign a radian coon. Nasa radi and cran a boshe. Nasa when ya me money trim pop bear mu. Nasa woo dear me show won't cry no matter for say, ma woo renny when in ne radiso. Na wonyame ba kwama enti wudie yekuo onyame ba ye mompa ye da wase tumira anope wa kasa wo anope wo de wasema ma erade enkoasom denden ahometie enti de wiase de ye famu enti ama ye da ye chi ama wo ama ye nida so ayasa nanso anope wasem ne se wonyame a wo ranfi ye wonyame wo ranfi wapam se ne wo ka kire Abraham no obema no abemo. Yes, sir, say my young one, didn't you fire your home to us, so? Yam, my tampire bo, nay, you knew us, money. Now, when you uncle Paul Boschen, Abemo, and my other was say, me jam a tearful in our shown, sir. Ya one is all kai woman. O baby, ya done a cheer mow. And qua so dinty, o baby, ya puny giddy, Miss Anno Pay. Send ya was so Israel, mo. Now, when ya Israel, call women in our moa with Jesus Christ, demon tea. Amen.